Kwanza angizwela ni mauta lelu tolo kinga aywe okuzola bilukaje bilukaje we jingenji ja saluka esa kiavulu ngongo jamshima aywe bangetu kubata jetu mkonda jenye Dale nunga we makametu O mundo yonyoyo Vula noka kia vulu Aywe Kibuika sansala Bilukanje Bilukanje Akwetu angizuela Angizolo Angisoneka Omaka macerto Imbilenu Mwangola Bilukanje Ayue Bilukanje 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 Maza angizuela Aywe ni mauta Lelu tolo kinga Okuzola Aywe mama we Jingenji jasaluka Esa kia vulu Ngongo jamshima Pangetu washala kubata Aywe Makametwe Aywe Omundu yi Yonyoye Vula noka kia vulu Kibwika sansala Kunda janye Akwetu angizuela Angizolo Angisoneka Omaka masertu boba Imbilenu mwangola Ayibala kumono kiweza lelu Bilukanje.